Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Bashone ujuqu abantu abane ngesikhathi ekutholana phezulu izimonto ezimbili ku-N2 ngase-Bridge 12 ematikulu River namhlanje. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibola khona le video. Uma ngiwuqala usijoyinele eli khasi wamukelekile igama lami ngosibonga konke wakandwando Motanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Ngicela usilandele ku-Instagram @zwide_media. Bashone ngesikhulu isihluku abantu abane ngesikhathi kushayisana izimonto ezimbili ku-N2 ngase-Bridge 12 ematikulu River. Abezosizo oluphuthumayo baphuthume endaweni yesigameko ngebhadi bathole abantu abane sebevele sebeshonile. Imbangela yengozi akwaziyo ukuthi ngabe yini, kanti ke uphenyo lusaqhubeka ukuthi ngabe yini imbangela yengozi. Abantu badlulise amazwi enduduzo kwimndeni kanye nezihlobo zabathe badlula emhlabeni kule ngozi enyantisayo. Bafethu ke mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina ngithi ungibambe evidweni elandelayo.